How was it?
Kuluma,
you are beautiful.
You are smart.
You have dreams.
Basically, you're a woman of my dreams.
Yebuba.
Eh?
It's a yebuba.
Gorgeous. When's that one?
Yabo tsakushade khona manje.
Lindani bhuti abantu.
Manje wavuma nokushada.
Angazi. Mhlawumbe uma ngancela njenge-gentleman ngavuma.
Boss lady. Mpele. Godita. Sacela ungenze indoda. Madodile.
Yebo baba. Ndiyavuma. Manje sizokwenza njani ngoba sabancane?
Yami mina ngicabanga. Mina ngikade singashada. Shato shato lo kuthi siyayibophezela ukuthi angehlukani sesiyodala masasibadala ke masashato shato angempela.
Hi, okay. Yabuma. Sis. Namhlanje ngikutshela ke ukuthi mina nawe siyini. Mina nawe siyi-relationship. A complicated.
Enjani vele relationship complicated?
I-relationship emnandi kabi.
Complicated relationship. Izwakala imnandi khona leli gama. Complicated. Complicated.
Lichaza ukuthini vele leli gama?
Complicated.
Chaza yonke into i-right nje. Sisimuti. Sasaphothana. Sasibolana. Singelana amagwinya. Yonke into i-right nje.
Manje nawe uzongithengela amagwinya.
Ayibo kanjani manje? Sizo. Indoda provide impilo. Indoda must provide. Indoda must buy amagwinya. Indoda must have money. Complicated relationship.
Yogi, Sbona san, Gatanda. My Yogi, Sbona san, Gatanda. Mai, yogi, yogi. Woo! Yogi, yogi. Woo! Smaller than the sound. Jack Tan, da. Mai, yogi, yogi. Yogi, yogi. Smaller than the sound. Woo! Jack Tan, da. Mai, yogi, yogi. Woo! Yogi, yogi. Tanda, my yogi yogi, woo, yogi yogi, woo, well, awesome. Nyak tanda,
woo, ayashi sankalagat, namelu yego my idols.
Hehe, usha shatan,
nche,
hehe, yabu angatal,
yafuna namingi kudel,
akabu natal.
Okay, again. Salangi bache langawe. Kuti siya tandana, oh, baby. Tlalangi bache langawe, kuti siya tandana, mina, nawe. So faspinde si tangane, tlale futinda onye, oh.
Tlalangi naman.
Yeah, yeah.
Tlalangi naman.
Yeah, yeah.
Tlalangi naman.
Yeah, yeah.
Tlalangi naman.
Yeah, yeah.
Tlalangi naman.
Yeah, okay, skeleton. Relax. Ungatatazeli. Beka umoya phansi. Skeleton, it's just a kiss. You can do this. You can kiss me.
Singi ready, baby.
What's that? Skeleton, lenze manje khala lami. Angiqabule ekhaleni.
Lotho sana sami. Zame food.
Kanti ninzi mavesi sana sami.
Lotho baby, wazosikhisana.
Okay, wazake. Ungaflop this time.
Mm-mm.
Vala umlomo. Mm-mm. Vula umlomo, kodwa uvule kancane. Ebe skeleton, kwenze njani vele ngawe?
Hawu mama, siyangihlekana manje baby.
Wena wenzani vele?
Wena veduma wakufundisa ukhisi, ngobusupro.
Afundisa umshayi wa. Kakudala skeleton, xa singafokasi kuyona, xa singayinaki i-past. Skeleton.
Hayi, awukhulumeka mfana sizwe ukuthi ithini indaba.
Okay ba. Angangizwe ishanda lelo. But ngifuna ukushada. Njenga iy'fundiso zakho ba. Ubani wangifundisa ufune ngithole umuntu engimthandayo. Engimthanda ngeqiniso. Ngimthande, ngingabheki muphi nasemaceleni. Kodwa ngibheke phambili. Ba. Bangitshela ukuthi true love does exist. Yakubuza babade fuye abazali abayi-3 like bezosho ukuthi mina ngicabuza iy'ngane zabo eziwu-3 ngesikhathi esisodwa.
Yebo wena fani uyangikhumbuza nilolo suku Jesu.
Yakhumbula futhi nangalolo suku kuze kubukele yamama ethi mina ngicabuza iy'ngane zakhe eziwu-2 manje seziyaxabana ibakabili.
Hey, ngoba kwangifaka enkingeni mfana wami. Wena.
Bab. Angisiza kakhulu. Yakhumbula ngalelo suku uzongithethisa. Uthi angeke yonke leyo nto leyo. Focus esikoleni. Angisiza kakhulu. Nokuthi futhi uma ngithi ngithole intombazane engithandayo. Ngithanda ukuba iqiniso. Kube yona yodwa. Leyo ntombazane nayo. Uma ngithanda iqiniso. Yonke into engifunayo empilweni. Iyofezeka ngoba nayo izongisiza ukuthi ngifeze amaphupha. Kanti futhi uma nginamantombazane amaningi, nawe futhi ayongisiza ngobuningi bawo ukuthi ngibulani impilo yami.
Ngiyakuzwa mfana wami. Kodwa phela mina lokho ngangisholo ukuthi ukwenze uma sukhulile. Hayi manje.
Manje baba kumele ngenze njani? Nangizwe ngathi khona umuntu engimthandayo. Engifuna ukukhulwa naye.
Manje uyithanda ngempela intombazane mfana wami.
Yebo baba ngiyithanda.
Uneshow ngaye.
More than anything baba.
Mfana wami. Angithi uyazi ukuthi intombazane engaphansi kwa-15 years akuvumelekile ukuthi ishade e-South Africa. Leyo ntombazane leyo ifuna ukuyishada kuyomele iqale ibe neminyaka ewu-15 ukuze ithole imvumo kubazali bayo ukuthi isingakushada.
Vele baba sifuna ukushada lo mshado lo official. Athi ukuchaza ukuthi sifuna umshado kanjani.
Sibatshele.
Ya sibatshele. Asibatshele ngayo.
Guys,
we're getting married!
Guys, mina nomshayisa shada noNtroy. Sifuna ukubona uNtroy official ke manje.
Niyashada. Like ukushada shada.
Shaye fethu. Umqabelelana uBhemi. Khuluma ngani manje?
Skeleton
shay. Angazikhuluma ngayo. Amqabule unana. Amcela uphele. Hayi bo Skeleton ngikhuluma ngani bethu?
Ngamele ngiqabule uBoss lethu. Ubona wena isikole. Ngifani, ngale ngimbedele mina.
Skeleton, sikhulumile njengale nto le.
Nana, uqabule nini?
Khuluma into yakudala Skeleton. Singathana ngisho ukuthandana.
Usho lento uthi waqabule unana noluya. Thixo smart isizwe. Angangifaki mina. Sengakhetha inkosi.
Bari. Kanti nasa kaqathulo utshesa nje
wagumeda uhlwe nami moya omubi
kodwa naye mshaka akazwa ngitshela ukuthi angiqabule uya
bafethu sinto sisashasa noPost Lady kodwa yena futhi past hayi bafethu hayi thina sifuna ukunitshela ukuthi sifuna ukuyikhipha nakhe before semshadweni sebish sehotel masa sibuye kusemshadweni bese ngikhokhela yonke kodwa manje ni ufuna ukusixabana kube khona idrama phakathi kwethu. Yazini, ngomgqibelo ekuseni ngo-8. Yobe ifika iteksi la. Ozayo uzoza, ongafuna yeke.
Ehlisa umoya baba.
Abangibasa laba-chit. Yazini, sambini.